Are you moving? Are you moving? chukwu meli sita mpo. Somebody see me like me. Ode uswe ya 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 u. Ekele mini katiswa. Sikwase ni abemu. Chepe zina apokiswa.